Nuanom adɔfo, Christ asomdwoe nka obi bia ɛnen so. Ɛnen so, ɛyɛ mu nuaba Queen Elizabeth ɛna mote ne nka no. Meka asɛm kakra ɛfa ababaawa bi ho. Ababaawa no, ɔduru so no, deɛ n'asɛm a ɔka nyina ne sɛ ɔbɛnya ekunu. Ne nsusue nyina ne ɔbɛnya bɛma bi aba bɛyɛ ne ho adeɛ na ɔde no akɔ ne fie. Ɔno nti no, ɔmuo biara, ne maame ka biribiara kyerɛ no a na ɔntie. Ne papa ka biribiara kyerɛ no a na ɔntie. Obi biara nni hɔ a ɔka asɛm kyerɛ saa ababaawa no a ɔtie. Na ɔntie obiara. Ɔse ɔno no, ne gynam ne yimi ntie obiara. Ɛno nti, ɔnam kuro no so. So nye sika bi a dressing ɛna wɔ dressing ho. Ntare a nsɛ sɛ ɔtɔ no ɛna na ɔtɔ de sɛsie ne ho. Ɛnam sɛ ɔpɛ okun. Na wei na ɔwo mu saa ɛnam sɛ ɔnenam nti no ɔkɔhyia bɛma bi. Bɛma no bae efie no na ne papa ne ne maame ania gye. Obiara nte aseɛ. Wei na ɔmoyɛ ne ho adeɛ. Sika kura yɛ sɛ abusua no gye no, ɔmo a ɛnam sɛ ɔmo nnim ɔno nti no, ɔmo angye ne sika bebree na kyena na sɛ bibi esi a na ɔmo asa ba ɔmo akyi baaki no nti no, ɔmo angye ne bɛma no bibi a ɛbɛha dwene bebree na wei na ɔmo yɛ aware no wie no, bɛma no ne ne yere kɔɔeɛ. Ɔbaa no, ɔnum sɛ ɔpɛ okunu. Okunu no deɛ wopa ɛne sɛ yɛyɛ wo ho adeɛ na wosi fie ɛne sɛ wodrɛse a na wonam. Ɔno nti bɛma no ɛhwɛ ne din ɔse na ɔba a maware wo ɛde woaba me fie ade kye a wosɔre a wonnya aduane kora mpo ne manya bi adi. Matare kora mpo a wonsi yɛka sesei a na wosese na saa na wo life te ɔse hwɛ na wowa me sɛ na me ekunu na na mepɛ o. Maka sɛ mekɔware ne makɔkɔ yɛ aduane akɔto mpa asi nneɛma ayɛ nneɛma a ɛnsɛ sɛ meyɛ no na meɛkunu na mepɛ na bɛma ne ka kyɛn sɛ ei na ɛkunu no a wopɛ wo bɛma ware wo sɛ yɛ no asa na ɛnyɛ saa na ɛteɛ nti sɛ wofi sɛ wontumi ɛnyɛ aduane ma menni bi ɛntoto mpa ɛnyɛ dɛ ɛnsɛ fie fie ha ɛnsi nneɛma ɛdeɛ a ane deɛ meka kyerɛ wo sɛ mede wobɛkɔkɔ ma wɔ abusuafoɔ na ɔfrɛɛ ne yere no papa ne ne maame bɔ ɔmo amane no ɔmo sereeɛ na ɔmo kaa sɛ ei na yɛnim sɛ ɛhɔ deɛ ɔbɛsesa wo na mmerɛ a woba bɛware no yɛnni deɛ na agye yie ɛnam sɛ yɛnhu kwan a ɔfa so ɛhu ho sɛdeɛ wohu ne subaa no bia na wopɛ ne saa ɛno nti na yɛn nso na yɛni agye sɛ yɛda nyame ase sɛ wanya bɛma sɛdeɛ ɔte biara no atumi abɛyɛ ne ho adeɛ nti sɛ wada ne ho adi wɔ hɔ deɛ a ɛn deɛ yɛnim deɛ yɛn yɛka akyerɛ wo wo na yɛ wo yere nti yɛbɛserɛ wo sɛ wo ne no bɛkasa na sɛ nsesan bi bɛ na bɛma no sɛ mɛdeɛ mentumi ɛne ne ɛntena na abusua no ka sɛ yɛn nso no yɛntumi ngye nti ka kyerɛ ɔno a baabi a ɔbɛfa no ɔmfa. Na wei na bɛma no ehu sɛ deɛ ɔba no deɛ ɔyɛ na ɔyɛ na ɔkɔware ɔba foforɔ na ɔpam gɛn no to abɔnten ɛna gɛn no nenam mu na kuro no na ɔwɔ mu na n'ani awu yie ɛnam sɛ woyɛ hwan na wabue w'ano aka n'asɛm wɔ kuro no so wontumi da ɔpapa ne ɔmaame koro a ɛwoɔ no ba ewiase no koro a na ɔmfa ɔmo nyɛ hwee ɛnam sɛ ɔno ɔsɔre a ɔse ɔpɛku nti na ɔmu hwee na onua wotie me. Onua wohwɛ me ebinom ɔmo nim sɛ aware no wokɔ a sɛ wopɛ kunu ne sɛ woakɔ da bio aware no ne kwan ɛware ampa ɛna aware ɛyɛ agye bi a sɛ w'abusuafo ɛkyɛ wo fie adeɛ na sɛ wosua na wode kɔ aware a onua w'ani bɛgye wɔ w'aware mu obi kora ɛnte w'anom asɛm da ɛsɛ woba bi a wosɔre a woborɛ wo ho ase efie adeɛ ɛyɛ sɛ woma w'ani bere sɛ wobɛyɛ wo fie yie ɛsɛ sie wo fie atoto wo mpa ukunankasa edumre bia no show se no eh me na manya oba se awaro no sana ese ban onua sana ese ba aden chichichichi ne ene nam ne paware aduanu kwa wo so unye bi mani ni sana ede kwa ware bebre du so no yempese ye experience betete omo yempese ye busion fo betete omo ye ne nam ena de chane ye kotata bia ne ahyehye ho ne ene nam abonte na abonte na woni nam dress na wa dress no ono na ode paware nyonu o suba pa ubata na di akire be ma no ono na obodo be ma tumi hu abonte da ko no abepo asa me nam sa wa dress yo me ka sa dress no na ya ware mumma ye sesa ye suba na ye kita efie ade ye ye nsua na dachi bi ye kwaware a omo ansan ye amfa ya mre ye busuanfo te se bag ti se niema nti mumma ye sesa wushu gesi ye drusu no bebre da bia ne ya hyehye ye nsa ya hyehye ye nan na ye ne nam ni adrese ni ya hyehye ye ni achi ni atoto ya no ni ye se mi emete ya ma wofo obi betumi abie na no aka se mane jom ho nti no mepe wo ma wofo nyese obedrese ana ma bonte na wunni suban nyese obedrese ana ma bonte na obi hu asi ei ge wedi no ho ofo wunye no ofia me ma ne nyese wo me ma di wo yi meda wo so wo de ye ho basa ma ye obe ma hu no waro no fa no koni fie na wo sesi o kama enam suban pa wo de na di kire no enam abrabo pa wo bo no ofie ho enam ahomka onya wo ho nti no on sesi o ensense obedrese na mabonte na wonni bibia ye meka kire se bio nketesie bebre mo duru so a mo kwa ware na ebasa bun wadin na wadin na pimpon na pimpon uko duru fie wonni mhwie wakum akoka wo sen ha wase kokan wo sen ha na ade wo ye wo shepe na wona mabonte na wo se wo paware wonni msa ware no he ne kwa na ye kan se krompo ye tieti asa enye tieti o ye se aware ne kwa e wa ntisi ne kwa na e wa no ene se uko kwotan ba ma ne fie a ade chin a wo ba toto mpa wo be ye dwene ma na di wo si ni niema wo ba to ni niema okwa adwuma a oba na wo hie no na wo no na kofie wo ma ne bibi kakra annom before se wo be ye dwene ma no wo yi ne mu nyina anu nti ene e kan se aware ne kwa e wa kese enye bete sa nti mema ye mfa sa aware ye ize nti ne ye sori ne na mabonte ne ye dress ne ye kọ ne ye ba ne ye se ne ye hyehye ne achi ne ye toto ya kekan kan sa ne ye toto ya no ne na da bi onua ya kete si a wo tie me ho se enye bete sa nti bua ho sie wo de ye ho basa nam ma ba ma ho ma fon kọ ne fie no ho osuma no no se sie o na mo nam ya kan se ei ge wo yi no owo osuma ni o but life de na onibi nso hwe onya ba ma no wahu se oyo ba panti no ene se waye ni se no minim se onua wutie me no se sa suba no bi wo mu a obesesa na ye nhira ama wo da de ma lovere kekru ale bi ejuru zo na ye de ne aleke ojuzo ra ose okunde jaleleti ime ne aleke dressere yale tie o dressia ololu onu a na onze ke benve dressere bengo ajare na si oloru anu dede ye bi ala kan joko ndi oni bobole ye de bi no kake ye a o so ke ye so nu de bi mo be kire la o se de taikati yo gari yu ade ne de ne ale ke oba ho jare ki mama kan ani ole nwa e papa kan ole nwa o medi mama kan o se nwa na wono ko ye fe pare e se ti odrasi enwu ke gale ye ruwa kan la e si e kanku oloru an dede se ni okọ hori onyan nya bi nya nwuni la ozukoro so na nzika muanga e bwanu mma ye iyenzo ni ivai hedonwa atu nwuni la ohurere pare ehye yo bizare uke movinu la no duru aja no gano mo wo nwu musu amo mo bi ayon de biela musu amo anyi riere pare anye yo biela en de obukesi mo papa ne ne mama ne anyi ri an bezike ewu gale na nnye finde ya ani ori anyirele la ehieti ya ni banyiria kan ya yobia la juna no benze de bi horo komotia ne belezani anyirele ne na ba yeri ohun de bi no kankan makwara be ni hori na ide ni aleke ejalati yo ogare leti an be kan de bi bi e be kre ya sa ni undie moti ide ni alaye kan o ya mucho o jura jale ni abura onye fimi ide ni aleke o ba dressio mu na ye vinde ohun ba hodi ala onu su nu ani dresson chi no one can know any of you, mamma. Let them send you. No man said there, I did hear Mario. And Zia could be the millennemacy. Mamma, madame, I need to be alone soon. Mediana can be in your hands and yet. And who say you? Zoan, yeah, what the idea? Was Suba Male? Are you more so than in your quotum? What is saying? I don't be in a lydia, madame, more cram or don't worry on mouth. Mamma, my mamma can bama, don't worry, a mac wouldn't any messes you soon, no matter to bow. Mediana can bama dressy, Santia can rejari. Young, yes, you. Mumuala, Mumuka and Edgar a cram and a Subano nocum. A libby. A shet yem jarwa. What is someone in the Subane? Not a dress in a bad damn soon quadras, dear animal church. You're very. Ya over my over, Bella. Well, I believe that. Yamo Yanzia don't want Pinua emunia. Yazika, you Subano Molella, or Larieri, Ugrero, a shetty. Young Munimo is an Ugreria. What is so one hake la Subani be, Eli Ugro? Na say, a bow out way would a dear. And a cacle, kay, yamo yadanko ye soon look a momo. Yen a rear war a kibioku. O sentiale kay, soon a key, ungluko bavo sa, yaha, yavo jack and okon yaha. Idian alacus or dress yakum de jarry. What is saying ya jala and a odra moranha? Ninya, yellow hum, and you own jacamoca. A she yo woon where did the woon where did the can be allow ye, say the mong dear mo yella, or ya. Shut your body, woody. O ho jarry out of a fret. O when the blagai, o drugazo. Na blagai zari gari. Ya over my kelaba, big lady ke. As ye ke jale, ya dani or sicare, a jala dani. On his zingazo, oh, worry, so no jimma yelle, and blasse, a bullet. On what go to a jalenu, whatever say a jale, ya done a warrior. No, what yenny, and it say at the wallet door, because you could be a la in a dee. No, yenny like a bad dressy, and you square a bad dressy. One may be a long one care, and we effe. So one year the bemoon here not address my bad dresser, but hollow one day, men. A little work, so look at my young man at dinner. Like a crawl, a little room, work a crawl, a crumb up all over one. On one milk queen, in your mojala, a quick. Nadia Mahale Mo juzo. La, it's what your jala could own. Subana bunny. You was to get a ballet, you woman can a more, be bad joe. Ben will offer you the crumb will be in Uba. And on home. Ben why cabbage do the a bank a bengaria, real and the bow. Ben yenzi cabbage will worry, but to ben yenzi, bow wurabessa. Besamo yang and grabber will go and abyss black on the jarry. Now take a mofaqua jalo, a dear mamma eletiamla, Salazonia catchy. A dear mamma elen niamla, Elezonia, young bassa doron one, Nanya subane. In your view, moon was on ya, Nasale subapal elan blas won one. On Wabaho soon, no obey to a tramblam and a woman. A buy a palazone, ya drake, a bad dress on, and you be a long eke a crack at your way for, near wallet. Nyo jake na tuwe, nyo nyezi nyo onwa, nyo seti mwe wawura. Na ninyo ni haya hunde biya ya jisonu, na yenu wawun. Na ya vwa ya dugwazo, niye jagale fofula, niye diya mamba zaroka ya mbasa. Na kunde subano pare. Na nyanginya, na se, unwo subane ne, mwa lela, kele subano pale le ahumblase gale, erigale mo budebye, erigale mo adiyo, uwo onwa, obe hechuwo, yama. Melman bezula mokoti, and one eye is a yes zibbon. Umba, and of hm. Catra moment, the madame commander, there be a mother, my exam. Mowa banna, if in the guazo you be a mumia, or say, I will ban a woman from Mukure, Mowa banno. Now take a bad dress a mumarua, namina subanella, you make a carigalo. Near subani, cabat dressing. Near subana quala on blasse. Mount blasse soon soon a drone. A bullet soon soon a drone, no, I couldn't a jelly. Ne jelly, a rua bobony jacket to you. And one money tenny nasa sonani, or one up a cacreca, or one is no budebia or bromazi, or cacrobia must any call a fire cotton or soon one. And you know guazia, if you care, you mobile a paracay, a bad dressing up in the subanella a diema. Me medium and gopura, mamma, mobe juzola care. But mama life in ye effectra a day yo. But mama life in it, ye effectra a bullet. But mama life in ye effectra a blasse. Nanny any shimo, or the good duma, now we are funny, aga. Life in it, aga. se nwori vini na nye nwu no kuro na le subane ade ma oba hatiwo wode a hye titie ade ma a hye titie wo ma medjoke morekana na fa bo obra na ye nyilare ofo mawo na ma memmenwo zo ma dresi duogwa zo kekekuru ale shi ma dresi o se die jare na kwore be fani bo jare ogon ale be ba be ala me de ye bi ala si enan ko be die ma Queen Elizabeth ye Elizabeth onla Mizike da ubiya la hukwala bema mleti mike biya program biya mo mbaye la. Benyana befenwe mma. Medaba sinyamri yirabe. Milumo mike biya la. Program biya mbaye la benyala. Nyami e yira suna kumbiya la. No dobe nguwa netindu nino. Nabeme jachimizo uwe jimamo mvame domonzula. Yadie don nyala. Ye yele ye de biya. Yesu azo nzimama bemwa ya. Namba zereke. Yego mo eho benyunu ejechiye. Echeti se simani le ye de bia. Mba zereke ele simani ya. Madie mo ole yela. Eyo okrama. Oye wan honka. Na obwa. Ome jimano mo. Ole yela. Eho nyunu. Na obwa nzima. Mana noko. Echeti mba zereke. Simani bia le mo ejuazo mo ole ye de bia la. Yeba zere yume die ma. Nzima moke. Bebe zuhu ye. Mami ya ho yonyunu. Niya ye nyilare ya ma nzima mana. Nizike menidon ya la ye. Befolo mo Facebook wa. Melidoni anoku befolo mo YouTube mba zereke se ni on Facebook wa o te wiere anoku YouTube na ko subscribe mami ameji mama o mleye la mahura mahozo maye na ya boa ye mu ala kribie meda base mi ye bemo nyamre eyira be mba zeroke e dono ku mo YouTube ele ni amo te subscribe sa fumazo be hele subscribe oke e ba bozo e bozo adoni bi enoku ba na done ne ba bozre na de be bia na mo mba ye no kona die ma e be nya wan ya na wa vanu a ma ngbale no mo owo nu ala me zachi ba meke nyamre e yira ba e klofo freezer ye mu akoti e ze ye ba ya